Letona la matla le bolipi mohlomphe itsukutlane au o re ho fumana thuso ena ya ditšhelete ha ya ba taba e bobebe a supa hore le ha ho le jwalo naha ya Lesotho e se e na le nako jwale e angwe ke phetoho ya boemo ba lehodimo a re thuso ena ya ditšhelete e tlo thusa ho lwantsha sena.
This readiness project will contribute towards achieving the objectives of the policy of this policy. On the other hand, the NDC provides a list of initiatives Lesotho is committed to undertake with the availability of funds like this one. The identified activities include those addressing adaptation to adverse impacts of climate change and those minimizing Lesotho greenhouse emissions into the atmosphere.
Mohokahanyi wa morero ona monghadi Charles Theole o re sena ke motheo fela ka ha ka tšhelete ena ho tlo etswa hara tse ding matsholo a tlhokomediso ka phetoho ya boemo ba lehodimo le ditlamorao tse bakwang ke yona.
To establish appropriate institutional frameworks, that's very important. We'll be dealing with government ministries, we'll be dealing with private sector, we'll be dealing with NGOs, but we have to make sure that they are receptive. When the project comes, they know what to do. So that is important to have to establish that appropriate institutional frameworks within the country.
Monghadi Michael Gerrit wa letsetela tshehetso ya ditaba tsa phetoho ya boemo ba lehodimo o re ba sebetsana ka kotloloho le dinaha tse ntseng di hola moruong ho di thusa ho hlola diqholotso tsa phetoho ya boemo ba lehodimo.
Currently, Lesotho has a variety of policies in place to address climate change, but it's important that policies are turned into plans and that plans are turned into projects that can have a real impact. And so what the GCF is trying to do is to provide funding that catalyzes investments into a whole range of projects to mitigate climate change impacts, but most importantly to help communities and to help Lesotho as a country adapt to the impacts of climate change.
Monghadi Olympus Mantata ho tswa bankeng ya ntlafatso ya tikoloho e ka borwa ho Afrika o re morero wa thuso ena ya ditšhelete ke hore ho be le ofisi e tla tseba ho thusa naha ho fumana dithuso tse tla arabela mathata a tliswang ke phetoho ya boemo ba lehodimo.
The NDA office will make sure that the funds that we access from the GCF are used to support the country's priorities, that is in terms of its policies and in terms of the projects that would support the country going forward.
Tšhelete e tlo tshehetsa morero ona ke dikete tse makgolo a mararo tsa didolara tsa America. Ke Mpolokeng Mothebe, Lefapheng la Ditaba la Television ya Lesotho Maseru.